Here's reaction to the proposal from Shane Jones and Hone Harawira.
Ai te tuatahi, ora kau au e mohu ana pēnā e taunga ana o tātou runanga me pēhe te whakahaere ngā whare pērā rawa te tini.
Ko te tino raru e whakaiti ana ngā whare tā te kauhanatanga. E hoko ana wetahi ki tērā, e pakaru ana wetahi, e panga atu ana wetahi, ki aiti noiho ngā whare o te kauhanatanga.
Ko te tikanga o e ngā whare, hei piringa mā te hunga pohara, mā ngā wāhine me wāratu tamariki, horakau e tāne, mā ngā whānau me ngā pakeke kāre anō kia whiwhi whare tūturu, hei noho mā rātau.
Taku tino kaupapa, te kaupapa o mana, kia waiho te aue ngā whare mā te iwi hei kōrero. Engari kia hanga e te kāwanatanga i te kau mano ngā whare hau mo te iwi pohara, mo te pani me te rawa kore,